One of us is short.
One of us is tall.
One of us has long hair.
One not much at all.
We're Shorty and the long hair.
Ryan, eat the pancakes.
Now you know our life.
Eat the pancakes. Ryan, eat the pancakes.
I scared the shit out of him.
Eat me.
You should do face swap on it.
Eat me. Kill me.
A doob a doob a doo doo, a doob a doob a doo, a doob a doob a doo boo, a doob a doob a doo. A doob a doob a doo, a doob a doob a doo, a doob a doob a doo.
Da 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 da